Kisha kwanza kitambulisho usishike hivyo bana, ondoka bana.
I'm going to go to the hospital.